ndikulandireni kuli konse kumene mungakhale nthawi ino ndipo kuchokera kuno ku Times Television TTV Times 360 Malawi Facebook page komanso ku wireless ya Times Radio ndafikanso ndi program ina ya Times Exclusive. Program imeneyi imakufikani ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Dzina langa ndine Wonder Msisya. Khalani pompo.
They say blood is thicker than water. Reality tells us that even family lets one down sometimes. We still have to face the harsh weather as individuals. We say Rainbow Weather Shield paint is thicker than blood. The paint endures the hottest of days, the heaviest of rains, the dustiest of seasons, and the windiest of nights. Not even the toughest molds can stand this hero of a paint. Rainbow Weather Shield, family and true friend that sees no weather. Rainbow paints, peace of mind, part of the deal.
Kupitilira ndi program yathu ndati sopano ndikuoneseni mulendo wathu. Mulendo wathu ndi bambo Shadrack Namalomba amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo Mangochi Southeast Wachipani Southwest, sorry, Mangochi Southwest Wachipani cha DPP. Komanso ndi chair wa parliamentary committee ya PAC, imene ndi Public Accounts Committee. Ndakulandirani olemekezeka.
Ndizikomo kwambiri wanda.
Umoyo uli bwanji?
Hayi, umoyo uli bwino. Wa COVID omweyo.
Chabwino.
Nanga si COVID yasokoneza zambiri. Ndimukudziwa kuti moyo wothamanga thamanga ukhanga kuvutira.
Chabwino.
Chifukwa choti COVID ma business yena ndiyena kuvutika vutika. Ndi yena fesu ni mabanga ma business mathamanga thamanga ntawni. Zakaso ngati zadivuta kumano ukakhala moyo woti watanzi watanzi ndi nawo ndithu
kumano manambala aja kuoneka kuti autsika ndipo taona task force kuti yakwefulako ena mama guidelines aja ncholinga chokuti mwina anthu akhoza kumacha bwino ai ukuti nangodusako chimene tufuna kucheza pano tufuna kucheza pano maka mwina nkhani ziwiri ino ndi phungu wa nyumba ya malamulo wa Mangochi Southwest wa DPP komanso wa pampando wa Public Accounts Committee of Parliament.
Yes.
Ndeti sanalowe mwina kudi ndo wanu ngati chair wa PAC. Inuyo ngati phungu wa nyumba ya malamulo fu Mangochi South West. Mwakambapo nkhani zina mparlamenti zimene zidakhala mkamwa mwa anthu. Anthu umafuna kumvisisa kuti kodi kuti ana malomba kuti bwanji. Ndende ndikuyambireni yoyamba.
Chabwino.
Nkhani yanu ndi omwe idathesa parlamenti. Parliament ndi kupita cha kumapeto inu mudayima kubwera ndi nkhani. Nkhani yache mmanena kuti mufuna kuti mabankiwa azita akaiunguza ngongole munthu wamabweza bwino bwino kuku. Kena kazaza nsokonekera pena pachepa azikhangata kumkondako kumkomera kamtima. Zimene zikusiyana apo ndi bidu ngati yomweyi yomwe idabwera mbuyo mupamene anthu ankati mwina pazikhala kuyimisa kukhala cap interest. Mati bwanji kodi pokuti a speaker dakuza nokuti ya itakakonzeneka ibwino bwino pobwelesa sonkhani mati bwanja na malomba
zonadi bilu imeneyi o motion imene mafuna kubweretsa nyumba ya malamulo ndipo ibwera ndatsimikizira Malawi kuti ibwera chimene china chitika pa tsiku limene lija ndichakuti kugwirizana kwa ineyo ndi amene yamanganira ku nyumba ya malamulo kuti motion ije kafike mpaka na powder paper pana khanga ti zasokonekera
kuti sunanga
kuti malamulo ache malamulo ache mafuna 24 hours ndi pa 24 hours paja ine naiponya nkhani manager cha ma 12 oho dzulo lake ndipo makafika 12 oho ina ine nokha kuti ikhale yani 24 hours ndi mkudziwa inu nkhani ija timatseka so parliament 12 o'clock ndi anena kuti asina kwane 24 hours komanso
tikamamva malamulo ngati amene wawo omati chinthu chisidikira 24 hours cha kuti mafunika zimene zikapena zongochedwesa mwina kachitidwe ka zinthu timaina tizisatira mwina madongo songa inu maziwa ma standing orders anu
ineyo ma standing order ndikwadziwa koma chimene ndachita pamene paja ndina apempha chifuwaso malamulo amalola kuti ngati pali chinthu chakuti ndi cha agent kwambiri muta kupemba kuti 24 hours ija mukhaenga kuti yachepa eh ndine apempa ndithu ifana dzera kwa leader of government in parliament kuti ndimafuna tabwese chako chakuti komano popeza ku parliament kutseka mawo kodi munga ndionere ko zimene zizo ndanena kuti ai tumiza kwa speaker tumiza kwa clerk of parliament a clerk of parliament ai biliza ku business committee ku business committee ko tikapanga zakuti tikanena kuti kaona kuti tipange isakhale 24 hours so I was assured kuti within 24 hours nditakutani kuipanga motion manage komano kanga kuti business committee sana kumani eh amaina kumana virtually sana kumani ndi chifukwa chake tabwera mmene moja a speaker ajanena kuti ai mudikire kuti mudaka munaka kwanisa munaka inenya kuti kale 24 hours ndiye nomeza tenemu muntu ukabweza uzabweza so 100 million idikire ikhale pachani pa 200 million isamapitirire tiziyimika chifukwa chakuti tikamango munthu amapezona kuti watenga ndame yochepa kutenga 5 million kumapozabweza kuzabweza 100 million property yake tu wapeleka kumene ku bank ifaza banka ya samango peleka songongolo panda kusia kuchisia kuchuli chogwirize nyumba wapeleka
chikole
akuona kuti ngongolo ija kukanika kulipira safu nakuti ngongolo ija mwina mwake mukapena kuthandize mwachangu amango isiyabe mango isiyabe kena kozapa kuti nyumba ija pita nyumba ija kama papita unatenga ngongolo ya 5 million nyumba mwina mwake value yake nali 70 million upeza ku nyumba isa ija pita ngongolo ija mwina afika pa 100 million na mabwera so kwa iwe kuti yani muli inuso tagulisa nyumba ija
kwa sala jenji
muli paseso ndiye ife nimane kuti iya ngati watenga 5 million wayamba kubweza zamuvuta isapitilile balance inatsalira ija angu kubweza ako mwina mwake 100% angu kubweza ina yatsala 3 million abweze 6 million ikhale pompo ya tira pompo chachiwiri motion imene mafuna kubweza ndichakuti mwaona eniyo mabanki mina pangira maprofit yao koma maprofit ajatu sikuti akupanga maprofit aja kuchokera kubwerekesa ndalama kwa ma SMEs a Malawi a akupanga ndalama zao pobwerekesa kuboma mukuziwa ni boma panopali kupanga
domestic borrowing
domestic
very
borrowing
high
deficit
yes
ndi budget yoti
sikuikwanisa
ndi akubwe boma likumaka bwereka ku mabanki kuja likamabwereka ndalama zose zikupita kuti kuboma kuja kubwerekesa munthu amene akupanga weroda kapena kupanga ka business kake kangono azimai wamapanga kutaka tatakata amene aja ngongolezi ya sizi kuwapeza chifanda mazo sizi kupita ndi mu motion imene ni mafuna kuti a banki aja pandama zao zimene ali nazozo azipereka a certain percentage limit at least izipita kuma SMEs
kuti azikhanga ti boma likamabwereza kuti mwabwereka koma kwasalako bezina zokuti SME
yathakuyatizabwereza
osati zonse tapunguza kuboma
chifukwa
mwabwera chiwongola chabwino nthawi yochepa
so a certain limit kandi 20% kandi 30% of total lending ipite kuti kuma SMEs panali ripoti nake natuluka pakati yapo amanena kuti anthutu ngati akukongola ndalama akukongola kuma village bank mavillage bank ni ndama zao zomwe koma tikufuna kuti titukule anthu aja tikuke ma business awo ndiye a bank atenge
mukamachoka mufuna kuti ikamba
koma imene iyo ikhalira teka basi
me mukamba
ndipo iteka loko kili chose loko adapanga kili chose munthu wake ndine na malomba ndipo imene ibwere ilo wamunje ndipo ndiwo lesa mpaka na ikafike kumapeto ndikamba chinthu simachishira pambali
pano mwakhalau mukwankhula nda Malawi akuti imva pano
muzanditane
so yeah zibe mafandi kuzelisa kuti tizakhalaso pompa munda sintha chichewa kandi chiyawu kuti nkumango chikuinde jomba wecheta mwamwe kumata ana malomba mwati bwa inu munka challenge apa timapeza tu magripi amene wawa nkuponyaso anthu kumati mwakumbukira zimene mayankhula ine ndayankhula ndi anthu ambiri omalankhula mimi muchitira pa mwana malomba kenaka nkumaza daba kuti kodi ah pada sintha mpati mukwasimikizira Malawi ndiyo kuti zimene mwayamba apa zimuzimalizisa
ndiyatsimikizira Malawi kuti zimeta ziyambazi tizimaliza chifukwa ifeyo tolinga cha monga ngati ndine phungu wa nyumba mlamo ndikuimira anthu akumangoji southwest eh ndikuimira anthu andituma kuti nkhani ndi sili bwino yoyo anthu amalawi akuphinjika anthu amalawi akatenga ngongole makapindu katundu akupita aliyese tu aliyese even anthu amene mapanki abale awena katundu sakumapita ku nyumba mlamo aliyese phungu aliyese akufusa nkhani mene amanena kuti anamomba tendipitirizeni nkhani chifwali yesu akuzunzika kumene akuchokifana yesu akuimira ndi atsimikizira mala kuti nkhani ifika mpaka na kumapeto. ndipo mudzandi tane eso ndakasiri kwangu nda mlawu
pa yes
mudzandi tane ndipo dzavo mekunkani yafika kumapeto
ngati nkutali so mei ikabwira nyumba ya malamulo tizakhala bize kudikira kumva kuti kuti nkhani ja chikhala bwanjika atheka menemo tizakuita laniso kuti muzaya nkhule ya malawi acha tagwirizana choncho malawi kuti anamalomba kuti challenge kuti mei nkhani imene ya ma interest pangongole zimene amalawi amatenga mabanki akaikamba kuti aone kuti angamathandizidwe bwanji ya malawi kuti katundu wawo asamalandire
ndi mafuta so ndipemphe chonchi amalawi ma member pa nkhani imene kalowa mu parliament eh ma member of parliament amena wa miliyano amenewa na onso akhali nawo pansi chifukwa kalowa mmene muja njofuna kuti ma members of parliament akaipange support ena katani ena makhala kuti pali ena mafuna kuti aigwetse ndipo peza kuti anthu amene tikulimbana nawo ama banki wangandala mazambiri kudalira kwake kudalira kuti amalawi ndi ma members awo a parliament eh apange robe kwambiri ma members of parliament nkhani katani ikaduze pasakhale kuti ndalama zoti kapena kupeza wanga mphamvu kapena ndalama kuti amwazira anthu lokata amwazira anthu alokata adya goma lamulo limene likagwire likatani likakhale mbiru mpaka nakuti anthu amalawi tatumikire bwino
chabwino nkhani inaso imene mudabwirisa aso inso mnyumba ya malamulo imene anthamati kuti ana malomba yaka moto inali ya mufuna kuti pazikhala lifestyle audit munthu amene kapezedwe kandrama kake nkapa kuma upeza zinthu za apa kumafusa mafuso kuti kuti gapu imene iyi akutani ipo pamene papa nde mumati isangokhala kuboma kokha komanso even ku private sector mukuti bwanja ana malomba ndifuna ndi investo bwino bwino lifestyle audit mukuti bwanji
nkhani ya lifestyle audit ndinayikamba mu nyumba ya malamulo pamene mapanga present report ya ku public accounts committee kuona ndi mmene chuma cha boma chikusakazikira chuma chimasakazikidwa chimasakazikidwa ngamene akupangira covid 19 ndama za covid kusakazikwa kumema allowance kuyenda anthu kugula zinthu mosakhala bwino ku mitengo kuonjezera ma projects kulandira mwina mwaka anthu osakagwira bwino ntchito ndi nana kuti kodi chimene chikuchitika ndi chani muli corruption ngati kodi corruption amapanga ndi imachitika bwanji imachitika munthu wakuboma ndi munthu wa private sector pamene popo mu
nthawi zose
nthawi zose
kapena zita kukhala waboma waboma
chifukwa chakuti kwathu kumalai kuno kwa ikonomi yathu ino ndi yaing'ono boma eh limaoneka ngati kuti ndimene no limathandiza so kwambiri business kuti ziyenda bwino anthu ambiri amafuna kupanga business ndi boma aku private wo akufuna kupanga business ndi boma ndi popesa afuna kupanga amafuna ma favors ena ama decision ndi chifukwa chapa anthu awiri pamakhala anthu awiri uyo opanga corrupt uyu ndi opangidwa corrupted so tikangonena kuti yai pa amene akune tikangonena kuti five side tikapange uyu amene akupangidwa corrupt uyo sampanga opanga osampanga amene akupanga corrupt okay akupangidwa corrupt timpange lifestyle audit uyo the corruptor osampanga lifestyle audit pero bonde kuti sidi kupanga bwino
nanga si anthu timati ku private sector kusiti maja misonkho ya boma chabwino mwina example imene mukupereka njosiana nawo koma ife timalimbana ndino yo amene ifakatidula nsonkho athucha amakupasani ino kumakhala me mujamu ena simu yankhulamo even kanthu mangolandira malawansi athu me mujamu chizungu chikuvuta mparliament ambiri chimakuvuta ndi chizungu I don't even know why we
ama itanidwa anso kuti mufotokonze kuti inuyo ndamo mwazitenga kuti mukuendera lo Range Rover pamene ino ndina accounts clerk mwazitenga kuti ndalama ama fotokonze ku private sector chimene kungofuna pano ndokhala ndi ndondomeko yabwino kuti ku private sector kuti ku public sector ku public sector kumene ku civil servants nawonso adzifotokoza kuti chikodi chumachi achitenga kuti komanso awanso private sector adzifotokoza
maona linka mwete chomwe mufuna chibwere ndi choti chani chifukwa a anti-corruption bureau alikale ndi mphamvu zimene zili kuti amaenera kuti sincholinga chawo chomaka ngogwira anthu amene aba kuka tetezaso pamene pakuoneka kuti pakuchitika za chinyengo nkufusa mafuso munthu akakhandi katundu kuti sangathe kumufotokoza komanso tili ndi financial intelligence authority FIA imene imaenera kuti izifufuza kuti ndrama papa zikuenda bwanji iwo wamphamvu zoti ali nazo kali inu mufuna kuti no pabwere chani chimene palibepo padakali are we not duplicating things that are
mwandifusa bwino anthu to amene mabungu amene mukuatchulawo ali ku executive kwa president musaiwali tindi mbali zitatu tindi mbali ya judiciary kuma judge tindi mbali ya kwa president kwa executive civil service yose ilikumene ndi tindi mbali ya parliament zimetu kamba za lifestyle audits ndi ifeo aku parliament amene nchito yatu ndi kuone sasa utichuma cha boma si utani si uonongeka kuone sasa utuma minister kapena ma civil servants kapena ma statutory bodies kapena ma organization mabungu ali kumeneko amena kulanda ndama za boma zizugisi wa nchito bwino
ndi mutakaa kuti zimezozo akuvomerani zimene mukunena nazo azipanga ndi ndani sazipanga nomwe SCB waso
ndeno akapanga ndi amabwera nokuzapanga report
panopa sapanga mesa yo alikale ndi kuteki alikale
alipo mwamvapo mwamvapo ina waitanido simu namve
ndi bwaji ni why can't you push you know
kwa uzano
ICB kwa ICB kodi inu mesa mulinako kutekela kumapanga lifestyle
inyo inyo simu namve po kuti ifeo tukudigira wina wakada ndauli kuti tipange tifufuze nkani mene ifeo tusifuna zimenezo zoti tukudigira wina wakada ndauli ifa manawi ambili timangoona zinto sifuna kuona kunena kuti ichala kuika ya munthu tuzona kuti munthu yakupanga zakuba na mene mwukubayo, na mene mamutati, tima mulambira, bige, 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 muzo rumu takupanga zola kwika. Au, kwezi pia mkuzo nukuti, sinandile komponenanti. Umbuzi mati, sinandile komponenanti. Ifeo nga tapale amini. Chitu ya hatu, niponi mafuna nene jonji, chitu ya hatu nga tapale bitha kawansi omiti. Situ onaso kuti hati, pajito kaa komponenanti. Ia, tika ngoona kuti hapupa kula kwika. Ti ni mhafu zimene zozo, ndeti mahauza no, tia uza, anti-corruption bill. Tapanga na lifestyle audit. That's what we are saying. Director of asset declaration and hapanga asset declaration can you compile can you verify zime zili kumene koko
pamene popo mukamba tili pamene popo pa director of declarations inu ma MP tu simunamalize kubanga declare ma assets mwadu santawe do you even have a moral ground in your muzibwe life muziti uza kuti yeah itu flat upangeni lifestyle audit you can't even declare your assets malamulo kuti munapanga nok inu yokuti ma public officers amena kupanga hold these public offices azipanga declare assets awo you guys you must be jokers
we are not jokers and actually we are very serious
how
in fact that is why panova through public appointments committee ihamba kuita nisa ma MP amemkwane nawo amene sana pange ana kakhala kuti we are if it were indeed true that we are jokers sibwezi nukupala mendulita itanisa kuita nisana tokatoka kuti wa MP itabwea
mkwena mwuzita nisana nukanoka yudi malamulo mkwazi wandife we trust you kuti mkutipa ngila malamulo yeda kuti inuyo mzikala example yabu inaudi mkwasa atira mkamabu yela mkumala mkula zina zime mkwena mkula zina anu wazuku tenka ni serious because you are the first to respect malamulo amine
ndizoona but in every society you could have some bad apples
so bad apples is theta chakuti
so
ndendengose
ndendengose
wavunda hapa theta chakuti in a house of 190 chakuti theta chakuti maka kuti ma bad apples
ndiyamphule pano ndiyamphule pano sizabwino kuti anthu ma MP ena sana pange chani sana pange dikini
inu munapanga
ine napanga nanga ndinawo pa grant 35 mwanive kuti atana malomba aita ndi ine ndikudziwa kufunika kwake kupanga asset declaration koma ndinene pano kuti ena sana pange andizifukwa zao koma kusapanga as declare ndikola kwika chifwa anthu kunja kwaona ngano kuti munthu chisamba panga declare ndekuti andike macho kutani chakuba pamene si choncho yai mena ina janani mavuto awo ina anachoka ena madwala komabe silinga bakire ngati sana pange declare ndiye ndikunena kuti process ya kupanga bwino koma mwandifusa kuti do you have a moral ground I would say under the circumstances where 35 people members of parliament yes Malawians are justified to ask the question do you have a moral ground koma sikuti onse ndo lapo pale anthu 193 munyumba mamu sate chakuti amene apanga zimene ndikuti ambiri ayo anapanga asset declare komaso zimene zinachitike muzizi wainu kuti zimene zinachitike mbuyo munamba mwamva kuna kuti MP waitanidwa
mbuyo mesa mnali mwanu mwa DPP
iya kuti DPP ndi inali kuje DPP malamulira kuje kwa executive
yetu
koma parliament komesa masipika osa makhala uje
nanga si uje ni
inu asipika munamba mwamva kuna asipika da DPP
asipika
ose oyambili aja anali
MCP aji mundu anali andani
ndikale tuli meneji nanga chimuthade chokale
pata chokale
koma pakati pa unaenda nkhani ndi leadership ya pantha imeneyo ku parliament ko ndende kuti olemekezeka right honorable
Catherine Godana
akugwira kuno chito akudziwa kuti mama amenda makuti koma si kuti amenda ali mbuye mu DPP ya DPP nali ku executive kani si kugwira ndi executive
Mwize mba yonjo.
Kani sosia DPP ya. Kani india kunyumba ya mamu.
Mwize mba yonjo.
It is mba yonjo.
Mugone la Times Exclusive. Panova Times Television. TTV. Ndili ndi ole megezega bambo Shadrack. Na malomba amene ndi pungu. Wanyumba ya malamulo for Mangochi South West. Yes. Komanso amene ndi chair wa Public Accounts Committee. Wanyumba ya malamulo. Kala nipompo chifukwa tubwiraso. Kuti tione kuti tipanga bwanji part 2 programu ima kufika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints.
How often do you wash your favorite clothes? 52 times a year? How long do you wear them before they fade away? 3-4 years? Imagine a paint with washability capabilities of up to 10,000 scrubs during its life. Imagine a paint that maintains its luster for over 7 years. Imagine a paint with a velvet finish and water resistance. Stop imagining, because Rainbow Acrylic Sheen does it all and beyond. An all-time hero for interior and exterior finishing that brings smiles to thousands of families and contractors. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal.
Welcome back. You're watching Times Exclusive on Times Television, TTV. You're also watching the same program live on our Facebook page, Times 360 Malawi. But you can also listen to the program on Times Radio. My guest in today's edition of the program is Honorable Shadrack Namalomba, who is Member of Parliament for Mangochi South West, but he is also Chair for Parliamentary Committee, that is Public Accounts Committee of Parliament. Namalomba, tufuna tibwere noku park.
Mm-hmm.
Kodi park imapanga chani?
Mm-hmm.
Mpavu zake, kamandeti yache, ro yache, ndi chani?
Mm-hmm.
Tiambile choncho.
Chabwino, zuma mwambili. Park, Public Accounts Committee, ndi committee, mama committee angapo, aku nyumba ya mamu. Mkomiti menemu, tipata kalipa alotipo antu members of parliament 21. A DPP alipo MCP 5. Inao ndi ma independent ndi ya wa PP. Nchito yatu ndi ikuchokera kamina kuti mpavu za atu zochokera palamulo timalicha Public Audit Act section 18 ndi section 19. Pamene ipo mukapeza pamvuzano. Pamvuzatu zikuti kapena cholinga chimene parliament kapena lamulo limene lidatipatsa FM pamvuzatu kuti zipanga likapeza pene pamvuzake zikuti chonchi. Kuti pamene a president, ma minister la kapena ma controlling officer ndi aliyeso kugwira ntchito mboma au kugwirisa ntchito ndrama zija. Ifeyo ngata Public Accounts Committee. Tiziyanganira kuti ndama zimezija akugwirisa ntchito banji. Kuti akuzigwirisa ntchito moyenera kapena kuli kuononga ndalama kumene kuti kapena akugwirisa ntchito ndama zochuluka koma zimene ntchito imene kugwiridwayo kapena zimene kupeza zo nzochepa zose ne andi ndama imene. Extendi kwa aliyese ngati nuyo kunoko ku Times TV ngati mwana ndira drama zochokera kuboma taizina zake mapezona kuti mwina private organization yapempha drama kuboma kuja kuti thandize ndama mwakuti mwakuti drama zija boma ndikupasa kuti kapangeni mwakuti mwana zimene zimachitika mwina ku NGO NGO ena ngati nice imatenga so drama kuchoka kuboma aliyese ameneso wana ndira drama zimeneso ife ya Public Accounts Committee tiene aso kuzisatira ndama zija ndikuzone sesa kuti kuti ndama zija zokugira bwino chino ba
chabwino
paliso la mulo maliza limanena kuti imiwa public council meeting mutakuyangana pali pose pamene ndarama ya boma yugwisidwa ntchito ndipo inyo painoka mutakunena kuti ayi tipangeza kuti pamene tipange public inquiry tifufuze la mulo limenelo ndikupeze kaso mphamvu imene public council meeting
so mwachidule public accounts committee ya nyumba ya malamulo imasatira ndrama ya boma kuti ikuenda bwanji kugwira ntchito molondola ipanga bwanji pakakhala kuti pati b paliminga maitana anthu aja kumafusa mafuso
ndito
mwaigwira bwanji ntchito imene yana malomo
ine ndakhala member panopa nene kuti nalowa mu 2019 ndi nali member panthawi imene ija pacha Professor Thabita Mutharika pamene amalamulira ndi chikondi cha DPP ndi nali memba amene anali chairman athu na imene anali honorable Kandodo ndi tapanga fresh elections MCP alowa last year ndi nakhala nasankhidwa kukhala chairman ndi ndakhala chairman
miezi 80
pa ndi ndikuyankheni kuti mwaonaji mwayendesa bwanji kapena mwakhala bwanji nene kuti taendesa bwino chito yathu kugwira bwino zokhumudwisa sizimalephera kukhalapo chimene ndinganene chokhumudwisa nchakuti anzathu amene amagwira ntchito kuboma nkhani za ndalama kapena kuti tikamanena kuti ndalama zikuwonongeka amangoyitenga ngati nkhani ya nkhamba kamwa chabe seriousness simapezeka chifukwa cha nduna zimenezi pezaona kuti kutikalowa mbuyo mu maripoti anthu kubwera ku public accounts committee kufusa mafuso chifukwa cha mupanga izo pezaona kuti mafuso omwe zochitika zomwezo kupezeka kuti ayi mwina magulida akatundu osagula bwino bwino ma documents amene osasunga bwino bwino zinthu zomwezo tikungokamba chaka ndi chaka
pamenepo ndi ayi pabwera fuso langa lina kuti public accounts committee ndi phindu ndufusa fuso ili pazimene mukukamba apa pasi chifukwa chokuti zonse mwafotokoza zija cholinga chimene ankakhazikisira ku miti imeneyi zabwino mwaonani kuti apa zasokonekera mwayitana anthu aja anda anthu aja akamabwera kumene kujaku amayembekezera kuti abwere ndi zinthu zozabakira baki sitting ndithu kamene kacha
koma munthu chaka panda kubwera ndiye amakhala kuti wapalamula mulandu wa kukhoti ndi kuti atha kumangidwa univesiti pamene mphamvu zathu imene tikapanga sabina ngati mwesa kubwera atha kumangidwa koma noti kamuitana wabwera memunenera wafotokoza pakuti panalakwika ifeyo noti kaona kuti munthu uyu kapena anaba wabwera zondu wapa nayo omwe sitimadikiranso kuti ati tipite ku nyumba ya mlamulo tikapereke ripoti timawuza a inspector general wa polisi pachitika chako chakuti apapa uyu mangirenitwa ayi pakupeza noti pali kapena corruption nthawi omweyo tu sitimachedwaso anti corruption bill taifufuzani nkhani pompa sitimadikiranso kuti kalowe ku nyumba ya mlamulo tizikapereka ma recommendation manivesesa
zimavereka zimenezo zimavereka zimenezozo amagwisa ntchito ma agency nawo
they act on those because ofufuza si fair public accounts committee muvesese muno bwino accounts committee so tazikhala ngati auditor so takhale ngati wapolisi so takhale ngati anti corruption bureau ifeyo ndife a parliament legislature kukonza malamulo komanso kuonesesa kuti malamulo aja akutsatidwa bwino chimene tikupangadwa apa ndikuti lamulo la kugwiritsa ntchito la ndalama likutsatidwa bwino
munamuitana munthu posachedwa apa kuti mukafufuze za ndalama izi zatuluka apasi ndi kaya simaziwa kuti munthuyo alipo kaya pachiwa chokapo ndi munatengana komiti yanu makadikira munthu otiwa chokapo kenaka mukafika kumene kuja munthu uja sakubwera mukamva muli kumene kuja kuti iyayi munthu uja atali kunjatu inu nkumadandaula kuti taononga 4 million ife ngati akomiti kudikira munthu kuti palibepo kodi pamakhala dongoso la mtundu wanyi nanga anthu ena amaona ngati manjoya asoti kuti mupita ume kuja muka 4 million makhala ngati mukadandaula kacha munadya ndinu nanga pamene papa ndi kuti tikuseva ndalama tikuononga ndalama we are all over the place itu onala
vuto tu nkhani mene sikuti ni vuto la parliament manifestesa timapanga chonchi tikati tikufuna kuti tikuita neni inu mbwere muzaonekere timakupatsa ndi 7 days ndi inuyonso mumapanga kofiwa kuti mu 7 days yo ndibwera ndizaonekere ndikupereka information ngati chitsanzo mwaperekachi amene watu anali a secretary to treasury manifestesa iwo wati na afuta kuzi mbwere siku la kuna kuti
ada uvumira ni
ada uvumira
ndibwera
ndibwera kwa tsalano masiku kaenda wi ndibamia mazano kuta iferi kuna bwana hatu achokapo akumene kwa
sababu bwana ajosa kuza niso
ni bwana ajosa kuza sana nduza
kuti ndindika
ulio ndo sana nduze sana nduze nene jiunga sana nduze ndikuchoka hapo ne anyamata akumene kwa kanene kuti ife yonkani ii ah kuti ife tingabwere anakata kumpasa wina wake kapena wajuili wao kuti abwere adza yake kwana kuti nkani iyo ndio opsha kwambiri
ndajipa nayo
ine ndajipa nayo tindi bwana ajapita ku South Africa ndinavana kuti apita ku South Africa akabwera kumene kwa kondi adzakani muzakhale nawo adzabwera zaonekere koma ifeyo si yatani yatikulira ne pamene pacha
mnamvalidi zimese
ndavana kuti mawa aneno bwera mawa
Inu mapita kale ku committee kuti
mbona. Sore fita pita kale, ma committee jaso yamba kale kukumana nda anthu ndiye. Nakumana pita nakumana nda nakumana ndi wa ombudsman, nakumana nda lise bank, nakumana nda dodima. Anatsala iwa chakuta abwe. Mwandifese. Sora anthu ayeta fika kale kumene kuja kulilo. Ndachoka ine ku Mangoji South West ku Mangoji. Wafika kumene kuja. Siku loti mawa ano tili kale kuli kongoji. Mawa tumwane nawo akuti sakubwera. Ndi pamene ndi panena no kuti tikuononga ndalama.
Kuti maononga 4.2 ya kuti million pasiku.
Osa di mene jani kufo kwa ndia kutumio ni sinane ifetipo atu 21 kabela ni forokozi
jonji amana
waziziwa
yes.
Sitting allowance tima landira 20,000 pa siku mandifisesa meeting ija 20,000 kugona mulirongwe nipo ni forokozi yeso yesu kugona mulirongwe muji ama ripasa 60,000
account amene hapa
mbili ndakoro kwa zira mara
accounts kumiti
yes. Ndakoro kwa zira mara kutila latila matila latila kuti iya hii tukuja ndalama zambili zama allowance pepani tukuru kine ifeo tima zuzika kwa mbili nifantuwa zuzika ndipo UMP unuwa zuzika kwa mbili ngati sopala nipenda kufuna kutataka hivile UMP atiwe zipele zozo
na muuga kamila bwanchi osa eh? Osa jina design ba
ine nga nina kwele kuzapa kandala ine nga
kwele kutandala
kwa makuzuzika
ndio nisenge na mbisa kutumi kila
antu kutika kwenye pakapito hotelo ndio nga dama zangani
so tika matumi kila antu kutiti meina kutistika ati servant leadership ndio utijani Tufuna tizi njoya kwa mbili feo kuposa
mkakuse A president aja A president aja Akama pita kuta apita kwa kupita kunja kuja eh? Kapena kute a president kuta kwa kujoka Wino waka president alima nyumba hao kari Kuma tenekeze kuta nalibe manyumba Nebo zomu mapasa 60,000
Ya siringa mpasa 60,000
Ifanya jani
Zoti sinosi ya anaga
Sindama zama nawe zime Tasi ya napata
Mauje ni
Tasi ya napata Magreti, ndeo safusa
Ndeo kuti MP kumpasa 16
Tafusa ni nuyo kuti
Plus 20
Tafusa, imiso mufuse
Mandu 21 mujangada mayankula na malombena mangu kami ujo mangu mvesila Mina mayankula na natuwa tatu kumadampa sabi 20 Kaya wayankula kasana mkule 80 Pele day Kuina kusumu kugamba kutika mafuela wenda branji kachan chan chan So mudanda ulapadipo 60,000 you can find a very decent
place Inuyo tafusa ni kuti controlling office agaenda Ama kagona kuti ama ndana mazingara pa chini
so ngati tili ndi inconsistency
controlling officer malamu. Controlling officer
who is better placed to change malamula mine I thought you are the
some lawmaker. Of these things are administrative inkani ya allowance is administrative that's why boma likunena kuti lipange review allowance ya kuboma aone sese bwino bwino ife ku parliament musamati nyoze kuti kuti kulanda ndama za mbili ndrama yake ndipo ndafurukoza pa sina bisi
kwa makwezira natu pompano tu nkani mene so balibi ame amafuna MP ali yese ndikamukamba mangote imene isi ase
komaso ngata anthu akona akona kuti kulanda za mbili akwere inyo si anichiro mbwe si anokwe 10 kwa kwa MP
zaka kuti mavuta kwa mo 5 years eh na ni mavuta daily
kuli kuli ma elections ali
nanga ndingangonyamu kwa kwa imina
kwa yenda kuzomba kwenda kuzomba kwa anachoka kwenda kwa imina umene kwa yusumu zota anachoka ina kwa imina kuje kuzomba kuja ngalume kuje muto kwa imina Muto kai mimi.
Kuri mfuna mwa. Hizi sadi wali senkani zile duka mbaba. Tunkani mo duka mbaba ndio kuti mpavu zanu. Yeah. Muntu uja wabwira wafika waonekira pa committee panu paja. Obvious things. These are professional people. Chartered accountants. They know mina lima career bookkeeping. Mm. Then as ibwesa ti make excuse to sagwira munja. Ah, sorry. We will do it better. Basi you let them go.
No. Very sad. That's why ndanena kuti zikakankani mene kuti mawuzira la police pompo pompo. Anti-corruption bureau pompo pompo. Koma ifeyo tukudziwa so kuti tili ndi slackness in our laws ku Kenya ndu akuti ku Kenya public accounts committee ndi mhamu eh yopanga arrest muntu akabwera kumene kuja kumapanga ngati mezi ngati wabakale amakhala panjapo wa police ali ku nyolo
akudikira kuti akuza kuti
uyu we have the powers to arrest
mudaka kuunda sitakhala choncho kwathu no
tikufuna tifufuze kuti kodi mwana amene titaita abwelesa kwa thuku ngani tundi katangale uyuyo wafika kuti yaye kuti titane naye ndinda kakosi mene mujamulibe polisi mene mwenye 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 mafusa kuri kudi sona hawa zakarabanyi hawa zakarabanyi nidi magulua na uti makana drill down amina nene kuna makana ndia task force makana ndia ndrama kumozi paki kuhotel uza na kutana ndia ndrama mwenye mwenye
sana nene inumuga ya nana kutame
ife nidi mafusa nukuita na nidi kaita na kumozi paki yo nukufufu zana kwa ndia ndrama zondi nani eh amina wajosu nukua nani. So we provide oversight. We look at the gaps that are there, that the executive, maybe some one of my gaps, America, but not the executive has created gaps in that process. So if we drill and we look at those gaps and we report it to Malawians. Koma, sinikana na kutupeza kutu wa manga wawa, ife sinika itani fora manga kari, koma, report the process mene ya kupiti ya basi. Koma, so mwina sonde kutu, how good is government, how well is government implementing these arrests? Kuda kutenga hali yese kapiti na kwasia.
Chabwino. Mali kumendation ya anu mutakaa kuti mene mwai kukiria nchito mnyezi mene mwa kalachea ndizo mwema ona zukujiti kazi. Mutakaa kuti mufuna kubereka mali kumendation. Kuti paki. Tikati eh paka kwa kuli wamba kwa kumana ndi antu. Antu aziti eh ya mugani za tingapangi banji.
Number one. Ndi